Gomora!
Teddy bear. Hey, Teddy. Ntina boy. I hope I'll mind ukuthi suspend this card nyana esincane mina nawe.
Okay, 2 minutes nyana ke.
Mfanam. Ngiyazi ukuthi ukwatile. And I'm blaming ngiyazi ukuthi umama akho mazoso. Sometimes ngiyamkhohlwa. Ithonado anokuba
yiyo. Oh, ngicela, ngicela ungablame uLeli lami kanye. Umuntu lo okwazile ukudlala enye indima mfethu ungakwazanga ukudlala. Kushangiyisa substitute kuba ngathi bawungekho nasegameni. So ngiyakufraza ngicela nje ungablame.
Sorry mfanam. Engingachazanga ukuthi ngiyibeke ngaleyo ndlela.
Ufunani ntoni? Yini lento oyifunayo? Uyanyamalala nje sibhutubhutu sofuna ukuthi yonke into ibe grand.
Ngizela ukuthi ngizokufacea, ngibheke emehlweni, ngixolise, ngitshele ukuthi I'm sorry mfana kithi for ukunyamalala. Angizange ngizokufosta. Mara njengobaba ngithengize ngizolungisa izinto nawe uzoba nobaba umdeservayo. Khumbula 19 years back mama ukubheka mfana nami. When you were born. Umncane. Pretty handsome. Bakufolde ngengubo. Unjenge teddy bear. Yiko ngakunika le gama laka teddy bear.
Umuntu ogayele lo gama lakhe.
Ya akekho umuntu yimi mfana. I hope mina nawe sizohlangana soon. Sithi ukukhuluma. Uzinakekele.
Gomora!